asị m ihe ọma ihe ọma ka anyị kụrụ ihe ọma ihe ọma ka anyị ga-agọrọ
ise
biko ụbọchị a dịrị anyị mma ụbọchị niile dịkwa ka otu a eke gakwara anyị ozi eke ga-agara anyị ozi gaa n'ala ndị ọcha gaga wetachaa ihe anyị ndị ọcha zuru welalụrụ anyị ya nga
ise
otu a ka ọ dị ana-etinye ọnụ anyị na ụnụ anyị na ha anaghị agba ụka anyị ga-asị eke gaga welalụrụ anyị ihe anyị nkwọ gaga welalụrụ anyị ihe anyị orie gaga welalụrụ anyị ihe anyị afọ gaga welalụrụ anyị ihe anyị otu a ka anyị ga-ekwugide ihe dum na-elo otu a ka ọ dị ya gazie biko nwanne ọjị abịala ọjị abịala ise biko ọjị a anyị ji ọjị igbo ka a na-eji agụ mmụọ anaghị eji ọgụchi bekee ya ọjị awụsa yoruba bekee ya gbamihe atara ihe anyị na-ejiwa ọjị igbo ịhụrụ okpuchiri ekpuchi gịrị ama ihe ọ gbara anyị were otu ọjị otu opụrụ ọjị na-enye nna anyị eke lekwe ọkụ a nwere nga nga ọbụla ịhụrụ iru ọkụ ihe hụ gawa ire anwụ lekwe ya ihe awa anwụ ọwụ awa anwụ anyị were ọjị a na-asị eke ya gajikwere go eke birikwo eke were ọjị a nye ndị otu gị unu taa ma chi ebe a gozie anyị n'ala mmadụ mmadụ na mmụọ wuru otu anyị awụrụla otu ga-awụgide ruo mgbe ebighị ebi zoom in to that ọjị ya fụ otu ọcha anyị were ọcha na-akpọ ya ahụ ala chi ukwu ala n'elu anyị na-akpọ nne ochie anyị na-akpọ nne chi kpọọ ya wụ nne ochie ha kpọga nechọ ya amazi na ha ga ntụge ga ụda ụda ka ha chọrọ inweta ahụ ihe ha ji kpọọ nne chi nechọ ụda ka ha kpọọ erige n'ihi na ọwụ ha nwe ihe ọwa anyị nwe ọwa asụsụ anyị ka e ji kpọọ ụwa ọwa anyị nwe ihe dum asị m nnechi biko bịa were ọjị o ndị nna nna na ndị nne nna na ala mmụọ unu bịa were ọjị o ndị egede na ụmụ ọkpụ na ala mmụọ unu bịa were ọjị o eke na ode na afọ na nkwa unu bịa were ọjị o anyị ga-atakọ ọjị ọjị a ga-ejikọta anyị ọnụ anyị awụrụla otu ga-awụgide ruo mgbe ebi ebi o otu a ka ọ dị ya gazie nwanne
ọjị ọgbara ole
nna bịa zoom ihe a na ka a ghọta ihe a na-eme ịkakwara adị sharp na ihe kamara
n'ahụ nwa ihe megaghị ya lekwa ọjị agbaala ihe a na-ahụ mee mgbu anyị na-aga ego ya mpekele ọchị wụchị mpekele ọjị wụ ọjị kawụ ire ọjị otu abụọ atọ anọ ise isii asaa otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu
elee ihe ọ pụtara ọjị agbaala na itoolu lekwe ya ụmụ ọjị lekwe ya ọjị gbara itoolu ọwụhụ nke a awara nga n'ihu lekwe ya adum mpekele ọjị wụ ọjị a na-agụ ego adum ọ gbara itoolu ọjị agbaala itoolu ụmụ igbo ọjị agbaala na itoolu ọya gaa nọrọ ala eji spin wee mee ya gba akpa akụkọ ọjị gbara itoolu ọ pụtara gịnị agụmagwa unu ugbu a agụmagwa unu ya unu chebere echiche ọjị agbaala itoolu ọ pụtara gịnị asụbịa hụ ala chi ukwu ọ ga-ewetara ọjị agbara itoolu hei itoolu wụ isii isii wụ itoolu ndị ọma ndị ọma aka ikpe na aka ọfọ na ogu ya gazie ozi ọjị a na-eweta ewu na nnechi ga-eje aka ịkpa taa ndị ahụ tara anyị ahụhụ ahụhụ ma ndị bekee ma ndị chaịna ma ntamimụ tara anyị ahụhụ ma ndị arab a ga-eme ha arụ ọwa ya wụ itoolu itoolu ịtụgharịkwa na ya wụrụ isii isii ahụ pụtara ngọzi ọwa ya wụ amamizu ọwa ya wụ nghọta akụ na ụba ọwa ya wụ isii ụmụ iwe ya gazie runo ya hụ ala ọgị wụ chi chukwu anyị si anyị were otu ọjị na-eji anyala n'elu n'ihi na na-ekere unu ihe unu wudi na nwaanyị ya gazie runo anyị were otu ọjị na-enye ndị nne anyị na nna anyị ha na ala mmụọ ndị nne anyị na nke atọ nke anọ obi ọha jikwe ndụ ama echi mụ na ha sobe ije na ala isochi I will roger then, yes, at least so china, unu will roger. There's a wine, there's a wine, there's a wine, young wine, will roger then, you soon tackle you. He
said,
hey, Cordia, for now, quite poor loon, sign Unuga, we get a room, baby, if you can go down more room, baby, I soon will roger.
He said,
I got you.
Oh,
no, one. We're all you. And look, cameraman, look, Wodge. Nah, you couldn't be that. Oggy, what he told me that. And only such. That drama, Holland Gauge, what he told
me.
Look, well, oh, Wodge, nobody told
me.
By no man, we'll be maybe. Come in an umbrella, you look over.
Eh?
A kwa na enwuru onye eze na abia na ha na ahutu be ngode am boy 01 10 0401 that's the code. Onye eze a daru na
nke
ta gbali tolu na ali bo ngwa.
Ngwa
na ya gazi ota ka sha woja ekele agbara na mmadu bi raja. As na ya wuru lote nwa ya na ado mu igbo. Unu echegbuzulo nwunu, unu were ezi omume. Onye megbule nwanne ya, unu wuru otu. Onye na wo otu agbara kwa kugbu ya.
Nem
na kwa gwe eso kwa wege wa gbanwo gwele. I got called through na anya he mekenu. Udon.
Udon.